I matter? Yahweh, Yahweh, come unto us. Ehine hokimaira. Makue, makue, kote. Live.